Nabafundisa asebenza nabo inkosi uMswati nesizwe sakhe iJaji uZondo bana waphinda ngene namakhosi onke isizwe ananga nawalapha nawangaphandle uNdlunkulu wethu noMusa Dube nome nohulumeni wonke wesifundazwe noNdlunkulu bonke besizwe kuthini nabo bonke abantu isizwe sonke esikhona ngiyanibingelela lapho ke malunga kahulumeni nasathatha umhlalaphansi ngiyawabingelela okwami ukubonga igama lokubonga nje igama elilodwa nje kodwa lisho olukhulu kumuntu olukhulumayo ngoba usuke bonga into engaphakathi kwakhe ngibonga kakhulu ukunibona ningaka Zulu siyabonga nina bendlovu emva komsebenzi ongaka ebesiwenza singesodwa siphakamisa izandla zethu kumdali wethu ngoba sikholwa ukuthi uNkulunkulu osusa makhosi amisa makhosi ngokwecebo lakhe sibonga kakhulu kumntwana wakwaphinda ngene uNdlunkulu kaZulu wenkosazana yenkosi yasoSuthu ophikelele kanye nathi kwaze kwaba manje saze safika kulolu suku bonga kakhulu kumntwana wenkosi umntwana wakwafihla inqindi obekhuthele kanye nathi bonge kuNdlunkulu uNtombela emsebenzini wonke obusetshenzwa ilesi sizwe siyabonga kakhulu nabohlanga siyakhona ukuthi isizwe sakwaZulu sibunjwe yilembe size sifike amakhosi ohlanga nje size sifike kule nkosi futhi kusazoqhubeka kube njalo siyabonga sizwe sikampande ukuthi niphelele ningaka nizoba ngofakazi nizokwembatha inkosi yenu nizokwembatha ingonyama yenu niqhubeke niyisekele nisingathe nikhonze niyothe ngibonga ke nawo wonke amakhosi avela kwezinye izizwe ayethe wena uhlanga lwamaswazi kanye nesizwe sonke ufike naso mntana nkosi sihlanganiswe lapha nawe ngothando uthando ngamunkulu futhi lwaqala kudala nomthando ebhubesini elidala isilu sobhuza nomntana enkosi nomdlokombane babencela kulolu luthando wena wesilo somhlaba ncelisa-ke nalezi iy'ngane zami ngithemba lokho ukuthi nalo mntana omntanami uzomncelisa wena ohlala umkhusele umthwalo lo wengunika wona isejuti ngoba phela uthando lwamaswazi nolwakwaZulu lusamile namanje nesizwe samaswazi siyabonga ukuba khona bakho unawaphakathi. Bayede unawuhlanga. Hlanga lomhlabathi. Napa abantu bakho. Banikwa uJehova laba bantu. Usmakade unikele laba bantu ukuba ubheke idingo zabo silo. Nensizi zabo ubakhe, ubaqoqe, ubaqondise, ungakhethi wena uhlanga. Uthathe esilweni umdlokombane owahlanganisa lesi sizwe, wasithatha wasiphakamisa, wahlanganisa umndeni wonke kampani. Kodwa wayengakhohliwe umdlokombane ukuthi abantu baqaphele ukuthi umuntu nomuntu akwazi ukuzalwa kwakhe nendawo yakhe emndenini afanele athathe isikhundla esimfaneleyo. Mdlokombane usebenzile, uvuselele amasiko enomntana enkosi wakwaNgwane. Ubambisene nohulumeni ey'ntweni zonke. Uqinile ukukholwa kwakhe waze wahamba emhlabeni. Baba Mongameli Ramaphosa, siyakuthanda Mongameli wethu. Siyazi ukuthi akunamhlanje nje kuphela, kodwa uyahlanganyela nathi nasekumnandini nasebuhlungwini. Ngakho-ke siyabonga kakhulu umsebenzi osuwenzile lapha. Siyabonga. Ngiyabonga kuso sonke isizwe, egameni leNdlunkulu yonke, nakubantwana benkosi. Ngiyabonga.
Sibonga kakhulu eNdlovukazini. Ndlunkulu. Sifisa ukuthi sikhiphe ama announcement before sidedele.